Jodaka mabaringo no tho nyiso luoro kaluwore koda medro ka timbe maundu kata bang ne piny owacho singo ni giketo kenge mag tieko maundu koda monj e gwenge go. Jodaka makono ywak ni kujamni medore kendo jopiny odak gi luoro e kinde ma gidhi kwath lo mar juma achiel kende jokuo osego ji ang'wen e kwalo jamni e buora. Oganda makono mane osedok e mier bang monj daro gi e kinde mokalo sani samoro nyal nyago olemo kaluwore monj mag jokuo jamni moduogo e gwengego.
Sasa nikasikia sasa kwenye kuangalia ni wale wa jamaa ni wale sasa lilolio wakata ngine kanimis ngine kanimis wengine kaende
at the mid tibia fibula, the gun went through the anterior part of the tibia and exited through the posterior part of the tibia.
Tungependa kuomba sana serikali sahihi kwamba wacharibu waangalie maneno ya security sana, because penye tulipata amani natarajia serikali waanze kutoa bunduki na hii maneno ya bunduki kuanzia mwanzo. Tunasema maneno ya risasi iondolewe, lakini mpaka saa hizi hakuna risasi.